sometimes I do get a lot of comments, so I can't respond to all of them. So just resend me a question, as long as it's not one of these.
As you know, with this song, maybe you can, you know, summon those, what are these things called? The blue, they're like the blocks of time.
Da 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 da